Mulimu lulume kawena munga bupilo kachenu ni kamuso. Please accept my praises to you. This I pray in humbleness of heart. Mulimu lulume kawena munga bupilo.